Mthotse mothulile are nthotsena ja nyoka tsena. Ulile are ba tla ba ba tla ba msadi ba moetsa ke. Ja nung a sa ba tla are nka tsena nthotsena ja nyoka. Ba mnyukile fela ba mnyuki. Yes, be understand me, yes.